Hi, whoa, 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 whoa. It's a rendezvous. I need rocket sir. I need rocket.